Molweni ngu akhona lo uthethayo kule video ke ndifuna ukuthi senze ezinye imizekelo eminye imizekelo yamagama. Umbuzo wethu ke uthi uPatricia wakhela intombi yakhe ibhokisi yesanti, kufuneka ke ubude bube ngu-5 cm okanye 5 feet long, aze yona ububanzi bube ngu-9 cm. Yabona ububanzi bethu ngu-5 feet ubude, ngu-5 feet, ize ke ngoku ubude bethu bube ngu-8 feet bale bhokisi yethu yesanti. Apha ke siyenza ke nge-feet, yindlela kusetyenziswa ngayo ke eAmerica i-centimeters. Ngoye ngoku ufuna ubude bale bhokisi yethu yesanti bube bude kunobude besanti yethu kule bhokisi. Masizobeke le bhokisi yethu, masithi ke ngu-8 ke lowo wobude, be ngu-5 wobubanzi. Sizoba ke ngoku isanti yethu, sifuna ujonga ukuthi le santi izawuba ngakanani kule bhokisi yesanti ka yale ntombi kaPatricia. Masiyizobe yonke le bhokisi, sizobe yonke. Yabona ke ngoku isanti kwafuneke igcwalise le bhokisi, funeke igcwalise le bhokisi. Yabona lo mcando uzobayo ke ubona ukuthi mhlawumbi isanti ingangakayana kule bhokisi yethu, isanti yonke ke le. Kodwa ke ngoku yena uPatricia ufuna ukuthi ubude bale bhokisi bube bude ngee-inches eziyi-4 ngaphezulu kwesanti. Yabona ke ngoku ubude bebhokisi funeke bube kude ngo-4 inches kunale kunesanti, kunobude besanti. Ngoku ke ngoku une cubic feet zesanti eziyi-30, amashumi amathathu. Le santi yethu ke izityhubhu eziyi-30. Inoba izawuba ngandeka kangakanani ke ngoku le santi? Umbuzo wethu utsho ke uthi le santi izawuba ngakanani. Ivolume yethu ke izawusixela ukuthi izawuba ndeka kangakanani le santi yethu. Masizame ke siyenze, siyibale. Masithi u-L wethu ke, u-L ke ngowe-length masithi u-X ke ulingana ke nobude besanti yethu. Ivolume yethu iphelele ke iza kuba ngu-height okanye ubude besanti uyiphindaphinde ngobude obungu-80 ke, uze uyiphindaphinde ngobubanzi obungu-5, i-width ngesiNgesi, ize ilingane ke ngoku nee-cubics eziyi-30, i-cubic feet eziyi-30. Sawuthi ke ngoku u-x umphindaphinde ngu-8 umphindaphinde ngu-5 ulingana no-30 feet cube. Ithi ke ngoku le nto sithi 8 phindaphinda 5 ngu-40. U-8 umphindaphinde ngu-40. Sawuthi u-40x ulingana no-30. Uba ke ngoku sahlula amacala omabini ngu-40. Sohlula amacala omabini ethu. Ukhumbule xa usenza ulinganiso uphindaphinda, into yenza ekhohlo uyenza nasekunene. Yabona o-40 bayahlabana ke ngoku, u-x ulingana no-30 over 40, loo nto ke ngu-3 ongaphezulu kuka-4. Le nto ke apha ke obu bude bethu buzawuba ngu-3 ongaphezu kwa-4. Sithini xa sithi u-3 ongaphezu kuka-4 yintoni? U-3 ongaphezu kuka-4 ke, loo nto ke masithi ke ii-inches ke zizawuba yi-12 xa kwi-feet A1. Aze ke ngoku u-feet lo ahlabe, sithi u-12 umahlule ngo-4 ngu-3, sihlabe u-4 ngo-4 ngu-1, sithi u-3 umphindaphinde ngu-3 ngu-9 inches. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku ubude besanti yethu izawuba ngu-9 inches. Hey, ngoku ke ngoku uPatricia ufuna ukuthi ubude bebhokisi yethu yesanti bube bude kunesanti yethu ngee-inches eziyi-4. Uba ufuna ke ngoku ubude bebhokisi yathi yesanti ibe ngaphezulu kuno-9 inches, ke sizawudibanisa ngo-4 ibe ngu-13 inches. Ke ngoku sibe sigqibileke ngale ngxaki kaPatricia. Masenze ke ngoku enye ingxaki. Uthi umbuzo ibiyimini ke yentengiso kwaMacy futhi ke yonke into ibiyehle nge-20% ngokwexabiso layo lesiqhelo. UPeter ke waze wathenga izihlangu futhi usebenzise netikiti elahlukileyo, i-coupon elenza ukuba ongezelwe ke ngo-10% ukuhliselwa ixabiso lakhe. Ixabiso ke lezihlangu azithengileyo belingu-$36. Ixabiso ke thenge ngazo izihlangu zalo ibingu-$36. Ndifuna uqaphelisise ke ixabiso eli belingu-$36. Masithi ke ngoku x ulingana noqobo okanye iqobelo lwexabiso. Ibiyiseyile ke emntwini wonke ibiyi-20%. Amaxabiso ebehle ngo-20%. Yabona ke wonke umntu ebeyothenga phayana ebezawuthi ke ngoku x uthabathe u-0.20 ke ngu-20% x. Ilingana ke loo nto no-8x. Uba ngaba ke wehliselwe ixabiso lakho ngo-20, uzawushiyeka okanye uzawuthenga iinto zakho ngexabiso elingu-80%. Loo nto ithetha ukuthi wonke umntu ebebhatala ongenalo itikiti ke eli liyikhuphoni ebezawubhatala i-80%. Ngoku ngoku ithi le ngcaciso yethu ukuthi uPete yena ufumene i-10% eyongezelelweyo ngenxa yetikiti lakhe eli ebethenga ngalo. Loo nto izawuthetha ukuthini ke ngoku? Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku uza kubhatala i-10% eyahlileyo apha kulo 80%. Loo nto ithetha ukuthi uzawubhatala ke u-90% weli xabiso. Uba mhlawumbi uthatha u-0.8x uthabathe ke ngoku u-10% wale nto, kulaa nto ke uzawuthabatha u-10% walaa nto ka-0.8. Le nto ke iyafana no-0.8x. Iyafana nokuthi uthi 1-8 ize ilingane ke no-90%, u-0.90 ka-0.8x. Hey, u-0.8x. Uyabona ke uba uyayiqaphelisisa ke, sizama ufumana ukuthi ixabiso leziteki beziyimalini kanye kanye. Uyabona ke uba ubungenalo itikiti ubuzawubhatala u-80% wexabiso njengoba amaxabiso ehle ngo-20%, kanti uPeter yena kuba eyongezelelwe ke ngoku ngo-10% uzawubhatala ke ngoku u-90%. Bayasixelela ke ukuthi ixabiso lezihlangu zakhe ibingu-36%. Loo nto itshetha ukuthi ke ngoku esi sibalo sethu silingana no-$36. Uba sifuna ke ngoku sifumane u-x wethu, kwafuneke siphindaphinde. Sawuthi u-0.9 umphindaphinde ngo-0.8, u-9 umphindaphinde ngo-8 ngu-72. Sinamanani amabini ke angapha kwe-decimal yethu bengu-0.72. Sithi 0.72x ulingana ke no-36. Singaphinde ke mhlawumbi siqhubeke sithi 72 ongaphantsi kuko-100 x ulingana ke no-36. Okanye iyafana ke singaphinde sithi u-36 ongaphezulu ka-50x uyalingana ke no-36. Ukhumbule ke xa usenza ulinganiso ke into eyenzeka ekhohlo yenzeka nasekunene. Le nto ke iyafana masithi mhlawumbi ngoba le nto le ndlela siyibeke ngayo izasifumela ukuthi siyenze macala into esiyenza ekhohlo siyenze nasekunene siphinde siyibhale ke umjikelo sithi u-50 ongaphezulu kuka-36 nasekunene kwethu sithi u-50 ongaphezulu kuka-36 u-36 no-50 bayahlabana ke u-36 naye ke uhlatyiwe sithi u-x ulingana ke no-$50 loo nto ithetha ukuthi ke ixabiso loqobo lezihlangu ngu-$50 silandele ke siye kumbuzo wethu omnye urosa ke uvalele imali unyaka wonke and ke ngoku urhalela ukusebenzisa le mali yakho ngokuthenga impahla nokuya ke ahambe aye kuloo ndawo afuna uya kuyo aqhubeka umbuzo athi ke ngoku uzawuchitha ngohambo lwakhe ngokunyuke ngo-30% ngaphezu kwempahla masithi ke ngoku iimpahla zakhe izawuba lixabiso le mali ayichithileyo ezimpadlileyo aze ke ngoku kuhambo lwakhe uza kuchitha uvike umele uhambo lwakhe umele imali azayichitha ehambeni lwakhe oluzawuba ngu-30% ngaphezulu kwempahla izawunyuka ke imali yakhe azayichitha okanye izawuba ngaphezulu kunale yempahla sithi ke ngoku uv ulingana ke nexabiso okanye imali azayichitha ezimpahleni uyidibanise ke no-30% ke okanye ke ithi ilingane no-1.3 wempahla ngoku ke ngoku uba ngaba ke uvalele i-1,000 inoba imali nemali yakhe aza kuyichitha kolu hambo lwakhe uvi ke umeleke uhambo sawuthi uvi wohambo umdibanise neempahla zakhe azawulingana ke no-1,000 ngoba urosa une-$1,000 imali yakhe iphelele siyayazi ke uba if uhambo lwakhe ke bese siyibalile izawuba ngu-1.3 umphindaphinde ngezimpahla ngexabiso lempahla sawuthi 1.3 umphindaphinde ngempahla luhambo ke lwakhe olo sithi uyidibanise ke ngoku nemali yeempahla zakhe itsho loo nto ilingane no-1,000 sawuthi 1.3 umdibanise no-1 ngu-2.3 umphindaphinde ke nemali yeempahla izawulingana ke no-1,000 into esifuna uyenza ke ngoku sahlule amacala omabini ke ngu-2.3 mandifumane i-calculator ke masithi ke ngoku 1,000 umahlule ke ngo-2.3 ilingana ke loo nto no $434.78 loo nto ithetha ukuthi ke lixabiso lethu lempahla ke xabiso lempahla lethu lithi $434.78 yimali ke leyo azayichitha ezimpahleni zakhe imali ke ngoku eshekileyo iya yonke kuhambo lwakhe masithi ke ngoku uhambo lwakhe izawuba ngu-1,000 uthabathe ixabiso lempahla zakhe u-434.78 mandiphinde ndize ne-calculator ke yethu masithi ke ngoku thabathe u-434.78 ku-1,000 ithini ke ngoku impendulo yethu sifumana u-$565.22 loo nto ithetha ukuthi ke ngoku le mpendulo yethu ixabiso ke lohambo lwakhe libe yi-$565.22 loo nto ithetha ukuthi ke loo nto inyuke ke ngo-30% kunemali yempahla zikarosa azazithenga ndiyathemba ukuthi ke ucacela.